Gogee dhufee uma diriirfatee dhalachaa'ee dhufee hin jijjii agatee diina keenya ta'uu saba koo hubattee diina keenya ta'uu Oromoo hubattee. Gogee dhufee uma diriirfatee dhalachaa'ee dhufee kate ina kenya tau sabako batte ina kenya tau oromo batte.